Emva kwamahora ambalwa owaye umengameli uZuma ephumele obala ngokweseka ilungu lesigungu esiphezulu ku-ANC uDokotela Nkosazana Dlamini Zuma kwesokuba umengameli we-ANC kanti uphinde waphumela obala ngokuthi ukulungela ukungenela sokuba uSihlalo isifundazwe siyikhala lakhe sibashiye ngaphandle bobabili uSihlalo khona njengamanje uGwede Mantashe uchithile ukulungela ukungenela lesi sikhundla kukaZuma ukuthathe njengehlaya.
I was his secretary for 10 years. I take that as the biggest joke of the year, actually.
Nakuba ANC kwaZulu Natal inezinhlelo ezahlukile njengoba imemezele uhlu lwamagama esithupha esigungu esiphezulu. UDokotela Zweli Mkhize kwesokuba umengameli iphini uPaul Mashatile kwesokuba uSihlalo baphakamise uStanley Mathabatha. Izinto ezikanjena ezenza abaningi bacabanga ukuthi loyo waye umengameli usasenomthelela omkhulu esifundazweni. Isitatimende asikhiphile phambilini sithi yena ufisa ukuthi ubuholi bume kanjani. Uphakamisa ukweseka uDlamini Zuma ngoba ungumholi okwaziyo uholi ANC uveze ukuthi unomlando omuhle enhlanganweni nakuhulumeni. Kanti ANC kwaZulu Natal ibonile incwadi.
We know the letter of the former president. Remember, former president is a member of the ANC, belong to a branch. I think it's like all other members of the ANC, then he will go and convince his views to his branch.
Ungabonakali kwegama likaDlamini Zuma ohlwini lesifundazwe. Umhlaziyo uthi lokhu kungamaqhinga esifundazwe okuya phambili ngokuhlanganisa amagama abaholi abavela ezifundazweni ezahlukene.
They are able to convince the voters that will be coming from all of those regions. They'll be able to convince the PECs and the regions.
Ngendlela izinto ezibonakala ngayo kwamanje kwesokuba umengameli we-ANC, umbango ubuke kuzoshisa phansi phakathi kuka David Mabuza, uDlamini Zuma, uMkhize kanye noCyril Ramaphosa.